yanjye
Tambagizwa mu usitani butoshye turi kujya kuba